Tuyage izyo mukobwa mwiza nari narakuze izina giwe yemwe itwa Nadeje cyo gihe nanje bantazira joker Nadeje yari umukobwa mwiza kwamataye meza windero ndundi yubaha ababyeyi oh Nadeje uwo nari narakuze Nadeje yava mu muryango wifise nanje wari uwabashomeri ariko kubera urukundo rwinshi ntangorane vyadutera twamenyanye twiga ku ishure rukundo mu gisagara ca Gitega twakundanye imyaka itandatu tujya ubuzima tangorane oh Nadeje uwo nari narakunze uyu mutima wanje ntuzokwibagira oh Nadeje uwo nari narakunze uyu mutima wanje ntuzokwibagira Umoro yanikiye niguma Twiyumvira ibyo kurushinga yemwe rugume Nadeje akibibwira ababyeyi biwe Intambara yemwe yaciye yaduka Sewiwe ati jokeri ntacyo yimariye Nawiwe ati ntaramenya Yesu Nadeje yumvise inyishu z'ababyeyi Amusozi yemwe yaciye akoroka Oh Nadeje uwo nari narakunze uyu mutima wanje ntuzokwibagira oh Nadeje uwo nari narakunze uyu mutima wanje ntuzokwibagira urukundo ni sa frontiere Nadeje amaze kumenya ishu z'ababyeyi Nadeje we nuzobana na so wawe Nuzobana na nyoko wawe Uzobana na je uganje Reka tubandanye urugendo Sewiwe amaze kumenya umugambi wacu Ndemeke inyoni ishushe nkagwa mu igereza Nadeje yumvise ivyanshikiye yemwe Aca ahitamwo kwiyahura
Una namba lolo kweli Mama kena mama Aha Mokama Sibintu Imbecile Double cameleo
Oh Nadeje Uwo nari narakunze
Nima peiko